Fana ndo unshuma kama ndi biz, mana lesba unpatule information gale case, galu ngan moshe lukaya.
I think le information ne was afuna we falen.
Nyan?
Yeah. Ayo. Tabs. Hello, Tabs. Akunjani Tabs. Siyaphila khona. Nanku khona lapho. Oh, hayi, akho ngxaki ngizamxelela. All right. Bye.
Uthini?
UTabs lona uthi mandixelele uba nakhakhawuleza ubuyele phaa kaphethe ingxamisekile.
Oh.
Le nto ubufuna uyithatha shumama.
Oh, hayi, ngalinda, inamsebenzi kakhulu.
Okay, ngicela ukhululeke mashumama kuyamphazamisa.
Sure.
Xelele ngokuba ndibhizi.
So sorry.
Yena ndibuhlungu apha endobana khange nize kum nezocela uncedo kum Tabs. Niyayazi mingaphi imithetho eniyiphulileyo.
Besizivikela ngiyafunga impela. Lo mlisa wafika lapha vela sikhomba ngesibham nje.
Ngokumpume uzasibopha.
Ifamily yam andizukwazi ukumthumela edrongweni kodwa ke asizuphinda sithi vo le into
hayi hayi so sifanayo le sifanayo mpho
siyabonga
sivene uma
sinjalo siyabonga kakhulu mshana
sivene shumaka
yho hayi blood is thicker than water.